How can I go on like this? Huh? If you talk about money, you talk about manyumba, you talk about cars. I mean, that's public knowledge. It's public knowledge. Everybody knows. Okay. Do you know what I'm going to do? Maluksi, tona, maluksi abu inongela menu, eh? What's my problem? Masozi, eh? George, eh? We not rapa, we not gama zero wa delu wa wona, what is that? Okay, anyway. Kapena mwina, vudo ndanzanga, mwini nima jeza na uchifuwa? Ndiza nambi ucheza ndanzanga inawa? Magani zoko atila mandia ndigira. Kumenta nguwa mbuji za ndaji na nama. Anyway, sumo chula maina ulamuni maganiza. I need to find someone and settle down. Kumano mthuri ni nkwatire, oh? Mrs. Green. It sounds nice, Mrs. Green. I think in the bangalaini my debts. 5. Kaya ndikajia ka lunch pena pake, ndi wina wake, ndika muone kuti mganizo waka alipatipati. Tsikulina, ndi pitanso ndi wina pena, ndikamwa ka wine, ndika mve kuti akuganiza bwanji. Koma pali chinthu chimodzi, chimene ndofuna ndizikayang'ana. Anthu ambiri sadziwa. Chifukwa umati ukangoona ulowochepa pa mkono, umata kudziwa kuti maganizidwe a munthu ndi otere. Koma ineyo chimene ndinachiona ndi nsapato. Nsapato. Ndi anthu amene ndikhale ndikuwatenga kuma dates amene wawo ndizikaona kuti abwera ni sabato yotani. Sabato muli uthenga mu sabato. Tiona sabato. I think wiki ya mawa. Wiki ya mawa? Wiki ya mawa. Ndizakhala ndikumapita kuma dates amenewa. Ndikaona sabato ndizitakuona kuti sabato iyi munthu wake sitikasungana. Chifuwa pa chizungu amati a problem shared is a problem half solved. Ndasolvado hapa. Ine. Dene mfana uganiza bwino kumbiri.